harigi hamata gatikamira ingingizumutima agashira umuntu mu gikombe cyo gushidikanya harigi hamata gatikamira ingingizumutima agashira umuntu mu gikombe cyo gushidikanya harigiye yo 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 yo
Yeah. Yaratize Yesu,
Yaratize Yesu, na petura tinda.